mashuri yarengerewe amakayi y'abana sinzi ne babashije kurokoka vraiment. Aya gateranya yuzuye.